Ndiyayazi mama uFiyani ngeli xesha ufana nonango unango mathi xa buyele eBethlehem bemhlangameza abantu bakhe besithi nanku unango athandise nguyo unango nawe kusenokwenzeka ngokuthi akusenguyo umama uFiyani kuba uThixo yenze kraka intliziyo yakho yenze kraka akuyibona ivale ntswahla uSamson ayivele ntswahla yokuhlekisa athi ndiye ke ndizive intsika emingazindlu nayameka ndiye ke ndizive indlu intsika emingazo kuze nayameka uyayibona mos intsika yilawa lendlu xa ndingai izawalena xa ndingenantsika kodwa intsika ngoku yahlukile asizoyimisa mama ukumenge sizomisa uYesu
komama otata basemacirhe komama otata noogxa bakhe basekuhlaleni xa ndime apha namhlanje ndikhululwa ngumzi wasemacirheni nam ndinalo ke ilungelo lokuthi umhle uThixo ngoba nguye lo usigcinileyo kwade kwayile ntsasa namhlanje kuthiwa ke ngamacirhe masimndulule
okhonayo nangona efileyo uyakuphila nalowo uphilayo akasayi kufa naphakade
ngokomoya wamacirha ahambe inalo uqo ahambe esuka kumakhulu wakhe esuka kutatomkhulu wakhe esuka kubazali bakhe umbuzeli nonokhwezi sithi ke siyamdulula namhlanje kube zizigaba mhlawumbi ezibini simbone sikhangela okokuba imeko yakhe
so uloyiso in a way njobe competitive kangaka nje ebeyimotivator yoba abantu bathini bakwazi ukuveza iiabilithi zabo ezistrong
God's love ayithi lowa ubhetele lowa akekho bhetele kodwa uthando lwathixo lolwabantu bonke so
Thixo wethu silapha ngalo nyaniso. Uthi ke wena mosebenzini lakho zopheliswa zonke iintaba, zopheliswa zonke izifundo ngelizwi lakho lobusi.
Uxolo lukaThixo oluvutha komkhonda. Maluphile inhliziyo neengqondo zenu. Nimazi nimthande uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu iNkosi.
Yeah. ngoku ezintungwini zokufa onginaphakade. Uyazazi iyimfihlelo zenhliziyo zethu. Sixolele izono zethu. Ungazivingi iindlebe zakho emithandazweni yethu. Ungavumi ukuba sithi ngexesha lezokugqibela sahlukane nawe.
Siyawuyalaza umzimba wakhe emhlabeni. Umhlaba emhlabeni. Uthuthu eluthuthwini. Uthuli eluthulini. Ngethemba eliqinisekileyo ngokuvukela ebomini bangakho obunginaphakade.
UThixo, uyakusibonisa indlela yobomi. Ebusweni bakhe inzaliseko yemivuyo. Ekunene kwakhe imihlali ngonaphakade.
In loving memory of our dear son, brother, father, and uncle, Loyiso, born on the 22 of November 1981, died on the 7th of April 2012, who owned me in our hearts.
Sithinisikelelo kaThixo ongamandla onke uyise unyana nomoya oyingcwele ibe soloko inani maxa onke kude kube sekupheleni kweli phakade.
Yeah.